every single person who didn't go straight to reactor, you're a troll, and my blood is on your hands. That is all.
Whoa, 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 wh You don't have any arms.
Oh boy.
Oh no. Oh no.
Oh boy.
I can't even hear you. Can you hear me?
I can hear you, yeah.
Move left and right if you can hear me. Weird.
God damn it. Okay, bye bye. Bye, Fitz. What the fuck? Oh, blue.
Oh, hey guys.
20, 20, go, go, go.
Oh, shit!